Yeah, ngaba make a star.
Ithwa yenu yaba njani? Kusixoxele ngayo. Kwaba njani?
Sahlala phesheya kwaba mnandi, kwaba kuhle, kwaba njiyana sathumela imali emakhaya ebazalini kwaba kuhle, kwaba right. Kodwa sangakwazi kubuya size emakhaya ngoba ngisola ukuthi sasesikwe exile. Kwathiwa ngenkwazi kuye emakhaya nizohamba nje ngathuni emakhaya.
Hawu.
Ngoba yasasoboshwa phela. Umbongeni ohambisa gospel choir. Akahambisanga Lokhuzana music of Lokhuzana we struggle. Akayikhiphanga lezingoma bring back Nelson Mandela. Sasifuna ingoma esithene. Bahlala bejabula. Oh, amen.
Yeah.
Amabhuni athi, oh, nice gospel. Masifika ngale yashintsha.
Sajikisa.
Hayi, bring back Nelson Mandela.
Hmm.
Awukwani sesisenkingeni.
Sekufanele kubuyeka, kusabuyeki njengoba umkhambi.
Ngama 1-1. Nomama mina ngumngcwabanga.
Yo.
The way kwangakho.
Kanaka
Mr. 94.
Nakha Mr. Skangan.
He studied a pressure about 7 to 9 years.
Yo.
Babuya kabanye mina ngayihlalelanga ngoba.
Wahlalelani le.
Ngangifuna ama opportunities.
Oh.
Yes, but.
Okay.
Yeah. Yeah. Yeah.
So, okay, kuphela kuno Doja Cat la.
Hayi le asingayiphathi le. Asingayiphathi la. Siyeke leyo ifuna usukulwayo. Oluhle. Eka zandile umntanami.
Yeah.
Umadlamini.
Kodwa la yeah, ngiyavuma ukuthi skayiphathi kodwa ngifuna sikhulume bidlula nje kuphela.
Ayi ingane yami uzandile. Siyakhumule kumanje siyakhulumisana ngephone. Into oyibona phaya iyafana into uqamba manga uFacebook.
Oh,
uvele nomntanami uzandile. Kodwa ngizokwazi uzoza nominini. Siyamalungiselele nalokho. Uyazi umntanami.
So uzandile.
Yeah, uzandile untombi zandile zamadlamini.
Okay.
Unobhuti wakhe udala uthando.
Ukuthi
umdala yeah asiyeke leyo ngoba ihamba yodwa project enkulu kabi le.
Okay, ngiyabona ke lawo zasinikela ke thuba kusho kuhle nakezako isibawo sami ngibawa kuwe.
Yeah, khulela
ukuthi nakezako uze na angajikela eMzansi ngingakuthabela kukhulu
ngizweke nginengane eningaba mayokuthi kugqamele
South African veteran actor Dumisani Dlamini and his American rapper daughter Doja Cat are in the spotlight once again for their rocky relationship. While the Grammy Award winning musician has repeated accusing her father of being good for nothing, the Easy Buyer has said the opposite, recently proudly revealing her full names in an interview on Ikwekwezi FM. During the interview, Dlamini opened up about going to America during apartheid as an actor on Sarafina, produced and created by late Ngubongeni Ngema. Due to the contents of the 1992 blockbuster film, Dlamini said they were prohibited from coming back home, therefore spending 7 years to 9 years in the United States. That's it for now guys, and thank you so much for watching.